Yes. I zenzo zam ezihle zindiphathela ukufa elithumba liqale njengeqhakuva bawothetha nam ndiza ukuva izinja ziyandikhonkotha kungokuba ndiyahamba ithamsanqa lam kukugxekwa nokuhlekwa ze balandele ngokundihleba ndisenqatsini yedangatya lomlilo bayawuphemba madoda ndixoleleni ikamba likapheli ithemba ndixoleleni ngendifike ngethuba nto nje ndilityaziswa zibhongobhiyane bendisithi ndiza kufika msinyane ebantwini sendithanda ukuyincama inyani kodwa ndizibuze ukuba ndingubani ingaba ndingumgwebi wabe nezono le nto ndithetha ngokungathi ndingcono mhlawumbi ndenziwa yile nto ndisazi ukuba andizange ndibe nasono nto nje kukwahlukana kwemibono kwanentliziyo egcwele kubi Sathana ndikhwelele ndibulika igumbi kwiinkunzi neemazi ndahlulele lulwazi kodwa madoda ze ningandathulela umnqwazi nyani ningekayazi ingaba kunqaba amanzi le ntimilomo yeni xhapha igazi owam umama mayibe nguye lo ngumhlolokazi kwezotyala inyembezi zingxangxasi badlala ngamamakhasi bandityisa inkobe ngamasi kula mantomba ndikayibone ndingayenza umfazi nqwana ukuba inkedama abazali bakho ungabazi La mazwi aqulathulwazi ndizizandyondyo andifafazi ngqondo egcwele izacholo zexabiso ndimakhazikhazi kwaye ndisamfundi nomfazi ndibuyiselela iinkomo zam zekhazi ndinqala ngqo emxholweni nenyewe emakwedina niyazi xa bendiyaphazama uyimoto ndiyibhasi kukho abangakwaziyo umahluko phakathi kwesakhono nolwazi ndicela ithuba nam andinamagunya kuyaxhentswa kuyagulwa kodwa ngaxeshanye andinabani na ukundibangula ndiphethwe imfuqane ndiyagula kwaye andinasithukuthezi sokube ndizulazula ngela mithuba ndenza izinto zamehlo khangela nangoku ziyabuka ndikhululeni ndiyekeni ndiyithetha inyani ephepheni kwaye ndiceli mngeni rhoqo ngentsasa xa ndivuke kwisini ngephezolo bendiqubude ekuphepheni sahlukaniswe kukuphela kwencindi yokubhala esibeni amagama eseluthotho engqondweni